esikuyo kuthiwa komtshina indawo yamaseni community. So umama wesizwe indlovukazi ufirst lady uMrs Mnangagwa wafika kulindawo ezobona amasana. Uthe efikile lapha waxoxa kabanzi labantwana abasakhulayo abesifazana bengathi amantombazana. Waxoxisana labo bamtshela indubo zabo. Kwananzeleleka ukuthi abantwana balapha abaningi abaqedi isikolo baba labantwana belama-14 years. Umama wabuza ukuthi kwenziwa yini, kwakhanya ukuthi abantwana laba bathi bayaswela baba lamajaha belama-13 to 14 years ngenxa yokuthi bayaswela. Wabuza ukuthi ngakuyini elikuswelayo, bathi baswela kakhulu ukuthi amaphedzi njengabantwana abangamantombazana. Baswela imali kokubenza bazuze amajaha bebancane. Kungakho umama wasesithi hayi ngizalincedisa. Ngalincedisa ngani? Bade hayi besifisa ukuthi sizuze amaphedzi. Umama wathi ngeke ndilithengele kwakathesi, ngifuna ukuthi lifunde ukuzenzela, ngizalinika okungalincedisa kwempilo yenu konke. Ngakho wathembisa ukubanika umtshina yokuthunga amaphedzi. Watsho ukuthi usenetha uzalincedisa ukuthi lizothatha umtshina lizoqalisa ukuthunga. Kungakho namhlanje silapha ngenxa yesipho esivela kumama esemtshina sokuthi abantwana abangamankazana bathunge amaphedzi. Ubanikile lelembu lokuthi baqalise ukuthunga amaphedzi, wabanika lakho konke okokusebenzisa. Kungasikho ukuthi kuphelele khonapho, uthe uza ufisa ukuthi bancedise amantombazana abangangako esigabeni sikhona lapha lama-wards abaseduzane ukuthi bafunde ukuziphilisa ngemisebenzi yezandla. Njalo wathi ufisa ukuthi abantu laba njengoba besesigabeni abathi abakaze bebone abantu ababancedisayo abe ngumcebisi wabantwana abangamantombazana, ngoba wezwa okuningi okwakubahlukuluza ukuhlanganisa ukuthi bazuza amajaha bebancane. Amajaha aba adlalisa, abanika izisu babaleke baye eGoli babachiye benjalo. Kwakhala ukuthi indlovukazi yathi hayi abantwana kumele befunde ukwenza imisebenzi yezandla. Kungasoze kuphelele lapha, uzaletha ama-projects amaningi ukuthi isigaba lesi lama-wards aseduze benelise ukuthi abantwana abangamantombazana benelise ukuziphilisa. Kungenjalo nje umama indlovukazi yesizwe umama uMrs Mnangagwa kaqalisi kuyona lindawo yakwamtshina. Ungenile kuward 1 wachiya ama-projects amaningi akhona ngale. Baya balemtshina engafika 10 or 11 bayathunga. Abanye njalo bayapheka amasepa, abanye njalo bayabala kuma-oshadi bayalezihlahla bayalima. Lo mgodi owawusuqalisiwe ukuthi ugeje wabomama ukuthi kube lezingadi, ingadi zivele ezikhona ukuthi bakhulise izingadi ngoba bathi bahlutshwa ngamanzi, so waqalisa lowo mgodi ukhona kuward 1. Futhi khona lapha eduzane kuward 7 kulabanye njani ama-Sun community, umama uncedisile kule project yembuzi ekhona ngale eyabomama. Kuzokuthi kuward 6 kwochino kulabo mama abathungayo izingwane, abathunga ama-handbags, labo bancediswa ngumama. Umama encedisana njalo lo mama okhona lapha kuward 1 okuthiwa ngumamhlanga owe-NGO yakhe kuthiwa i-orphanage, kuthiwa i-orphanage and friends. Orphanage friends and development, community development. Owayengilaye lapha laye namhlanje ngomunye oncedisana le Angel of Hope yabomama ukuthi ama-projects abe khona eCholocho. Kodwa umama ufikile kuward 1, ufikile kuward 7, lapha ufikile. Sefikile indawo zonke kodwa ama-projects akhe sekhona ama-wards amaningi.